sibukele umama wethu uComrade Nkosazana Dlamini Zuma. I am very proud of ukuthi siqhuba icampaign ephathelene with the highly disciplined member of the ANC. And therefore angeke usibone senza izinto ezibhekeqelene. Ukhulele eKhongolose. Ukhulele kustudent movement kanye nabo comrade Bantu Stephen Biko. Kusasa akakaze abaleke ANC. Uyahlala noma kuyashisa noma ngabe kumnandi. And therefore thina siyamakhosikazi siyajabula mangabe isizwe sonke sikhombisa ukuthi sine confidence kumama uDr. Nkosazana Dlamini Zuma. Sicela ukukhuluma nathi mama. Amandla. Amandla. Viva ANC, viva.
Viva.
Viva Khosathu, viva.
Viva.
Viva SACP, viva.
Viva.
Viva Sanko, viva.
Viva.
Viva PYA, viva.
Viva.
Roar young lions, roar. Roar young lions, roar. Malibongwe. Malibongwe. Long live the spirit of Lillian Ngoyi, long live.
Long
live the spirit of Oliver Tambo, long live. Comrades, angibingelele ngokukhulu ukuzithoba the leadership of the NEC, of the ANC, the leadership of the Women's League, NEC, MKVA, let me greet the provincial leadership of all the structures, but let me also greet the leadership yasekhaya, Alex. Kumnandi ukuba la. It's nice to be here. Comrades, angiqale ngokubonga ukuthi nisimemile ukuthi size la ekhaya. Ngibonge futhi nokuba patient kwenu because mina ekuseni isinomantombela siqale Free State. Sayo emhlanganweni weCaders Forum ose Free State. Saqeda lapho ke sabashiya seza la. Siyabonga ukuthi nibe patient nahlala nalinda. Siyabonga kakhulu. Sikhuluma nani nje ngenyanga yomama. Angithi Women's Month le. So nge Women's Month we must think, kumbule omama abalwela lelizwe. Side by side no baba balelizwe. Siyabonga ke ukuthi omama basilwela ukuze sibe la namhlanje. Angithi namhlanje nina nibancane engasi kwakwenzekani la. Ngabe manje imoto ze special branch zigcwele lapha. Ngabe amaphoyisa mhlambe sithe sifika ayisemsusile. Kodwa namhlanje sikhona amaphoyisa khona sigadile ukuthi siphephe. I-ANC leyo ke. Namhlanje besise Kimberley ngolwesithathu siyo celebrate i-Women's Day. Kodwa before omama babejahwa izinja namaphoyisa. Kodwa i-ANC isikhululile namhlanje. Namhlanje siyakwazi ukuthi ingane zethu ziyesikoleni. Okusho ukuthi okufanele siqhubeke sikwenze ukuthi kungabukhona ingane la eSouth Africa ethi angikwazi ukuqhubeka nemfundo ngoba imali anginayo. Abelungu babe ne free and compulsory education for abantwana babo. Asikwazi-ke thina ukuthi kube khona iy'ngane ezithi mina angikwazanga ukufunda ngoba abazali bami babengenayo imali noba mina ngangenabo abazali. I-poverty ayikwazi ukuthi stop ingane yala eSouth Africa ingayi esikoleni, sekuphethe i-ANC. Kodwa-ke ma-comrades, kufanele ukuthi i-unity siyibuyise, i-order siyibuyise, i-discipline siyibuyise. Bese ngithi comrades, ziningi izinto la esisafuna ukulungiswa, kodwa kuhle ukuthi sizikhumbuze ukuthi kuningi futhi i-ANC esikwenzile. Singenzi sengathi i-ANC nje ayikenzi lutho. Kuningi esikwenzile, kodwa siyavuma ukuthi kuningi okusafuna kwenziwe. Ukuba venishiswa ilanga ngabe ngiyakubala esesikwenzile, ngikubale esisazokwenza. Kodwa sivume ukuthi kuningi esikwenzile, kodwa kuningi okusafuna ukwenzeka. Kodwa-ke ngoba namhlanje sila simenywe yintsha ikakhulu nomama, kodwa intsha ake ngithi ukukhuluma nje kancane nentsha. Young people, you have rights. Ngizowabala ama-rights amanye enu, angizowabala wonke ngoba ilanga liyashisa. Kade nihleli thina lisishisi lana. Ama-rights enu la eSouth Africa maningi. Eyokuthi kufuneka nilale ndlile, kufuneka nifunde, ningavinjelwa imali, nibe nezempilo, niphile, nibe nezindlu, nibe nomhlaba. Umhlaba hayi wokulima kuphela, wokwakha izindlu, wokwakha amabhizinisi. Kufanele ukuthi i-radical economic transformation, hayi ukuthi sifuna ngoba khona esifuna ukulwa naye. I-radical economic transformation has to happen, ngoba uma ingenzeki, we will continue to build an army of unemployed young people. We will continue to build an army of job seekers. Kodwa uma wenza impi lawo masosha ayalwa. Kusho ukuthi uma singaqhubeka singayenzi, singawushintshi umnotho wala eSouth Africa, eminyakeni ewu-10 ezayo kobe ngasekho i-peace and stability here. So it's to the advantage of every single South African ukuthi yenzeke. Umhlophe umnyama kufuneka uyithande ngoba yiyo ezoqhuba ukuthi la sibe ne-peace and stability, sibe ne-prosperity la eSouth Africa. So ifanele yenzeke, kodwa uma izokwenzeka ayizenzekeli angithi, yenziwa yithina. Fanele sibe ne-skills, sifunde. So ngizosuka kancane kuma-rights enu ngiye kuma-responsibilities, ngoba rights go with responsibilities. Akufuneki ukuthi sizikhohlise ukuthi we only have rights but no responsibilities. Ma umfundi. Irresponsibility yako ukufunda. Ukufunda upase ube nekhono. Siphumelele kuzo zonke lezinto esifuna ukuzenza, ukukhulisa umnotho, ukwakha osomabhizinisi abasha, besifazane nabesilisa. Kufanele sisebenze sonke ndawonye. ANC, Youth League, Women's League, ANC, MKVA, sonke. I-alliance. Siyayazi i-alliance ukuthi yakhelwani. Yayibalulekile, isabalulekile. Asingayibulali i-alliance. Thina kuma-branch. Ithina kufanele sitshele abaholi bethu ukuthi i-alliance siyayifuna. Sifuna iphilile, sifuna i-strong. Umsebenzi wethu lowo. Ithina esifanele sithi uhulumeni ngemali anayo athenga ngayo ama-services. Kufanele ukuthi kwakhiwe ama-co-ops. Atrayinwe kahle emkhakheni ehlukene ngoba uhulumeni uthenga ama-services emkhakheni ehlukene. Sisebenzise le mali ukuthi hhayi nazi iy'bhedlela, ma-co-ops e-youth, ma-co-ops amakhosikazi ake nisaplaye amashidi namakhethini kuyalinganisa. Uhulumeni uzothenga ngoba ukuphumelela kwebhizinisi ukuthi ube ne-idea yokuthi ufuna ukwenzani, ube ne-discipline yokwenza loko ukufundele uma kufuna ukufundelwa. Kodwa uma ungenayo imakethe yaleyo nto awuzuphumelela. So uhulumeni akasilekelele ukuthi athi loku ngakuthenga kunina, loku ngakuthenga kunina, loku ngakuthenga kunina. Enye indlela leyo yokuthi sakhe osomabhizinisi abasha abangenayo kule mkhakha. Uhulumeni angakwazi ukuthi uma kufuneka kwakhiwe amabhange amasha athi okay, le mali enginayo mina enye yayo ngizoyifaka kula mabhange ngiyigcine khona ngize ngilo ngiyisebenzisa ngiyithatha khona. So kuningi esingakwenza. Funeka futhi osomabhizinisi bala e-South Africa ba-understand ukuthi i-economy mayingakhuli sonke sizoba senkingeni. I-economy mayingashintshi i-ownership yayo sonke sizoba senkingeni. Uma ingavuleleki sazi ukuthi ku-construction, ku-IT, emayini kuyavulelwa baba baningi abantu abangenayo lapho. Kungabi laba bambalwa esibabiza nge-monopoly capital. So kufanele sonke sikwazi lokho, kufanele sihambe singasabi ukuhlangana nabo. Sixoxe nabo sibatshele ukuthi nanku esikufuna ngale zizathu. Ngoba it will be to the advantage ya South Africa, hayi yama-individuals. Ngeke kuthi after 23 years sisaxoxa ukuthi ngempela ngempela abantu abamnyama kufanele yini babe yiphathi ye-mainstream economy. The Freedom Charter yasho kudala ukuthi the people shall share in the country's wealth. Kwasho i-Freedom Charter kudala. So ayikho ke into mina engiyibona ixoxisa kakhulu. Angiyiboni into esixabanisayo lapho. Ikhona into exabanisayo lapho? Size sixabane sisodwa nje. Bese sengithike okugcina ma comrades ngoba December uyeza uDisemba akangasixabanisi idemocracy iyavuma ukuthi kube necontestation. A contestation is not equal to division. Asebenze through the structures, the ANC, the Maliks, everything. Sifike December. Ama branch esenominatile ukhethwe. Oluzile. Usaphotha okethiwe. Ayikho into exabanisayo la. Ayikho into engathiwa sekuzoba nama division ANC sizohlephuka ihleshulwa yini. Owinile usaphotha oluzile. Oluzile usaphotha owinile. Ngoba owinile uwiniswe yi-ANC, oluzile uluziswe yi-ANC. I-ANC ilifa lethu, thina abantu bamnyama esaphiwa wokhokho bethu ukuthi silisebenzise ukushintsha impilo zethu zibe ngcono. Ngeke sibulale i-ANC ngendaba yokhetho. Ayikaze yenzeke leyo, ayingenzeki. Umuntu othi yena ungaphezu kwe-ANC kusho ukuthi i-consciousness nakhe ayisekho. Wathi ubaba uKhalima, ucomrade Khalima, ayivalelisi uma isihamba. Ivele ihambe nje. Wena ucabanga ukuthi isekhona, kanti kade yahamba. Usuthatha ama-position ama-comrade athi hayi bo, kwenze njani? Hawu, uyena nje impela ucomrade Mtume lo. Hawu, kanjani? Uyena ucomrade Nkosazana lo. Kanti ayisekho, seyihambile. Okusho ukuthi fanele sihlale siyivuselela. Ukuyivuselela kwayo, ukusebenza emabrantshini, ukusebenza on the ground, ukufunda, ukudiskhasa, sihlale sizivuselela. Ungazitholi nje singasawubona umehluko phakathi kwakho nomayimane. Sesitha oyimupho wakithi la. Fanele kube nomehluko nje ukuthi manje kukhuluma umayimane, manje kukhuluma i-ANC, manje kuvota umayimane, manje kuvota i-ANC. Consciousness ibalulekile, siyigcine, ingasilahlekeli. So comrades, ngithike mina ngoDisemba asilwi. Futhi kufuneka nje i-campaign ibe dignified. Uma campaignwa, lowo muntu ofuna the candidate funeka asho ukuthi uyifunelani. Angayi ukukhuluma ngenye, akakhulume ngala ayifunayo, asitshele ukuthi uyifunelani. Masenze njalo ngeke sixabane ngoba emva kwaDisemba sobe sisama comrade. Uma usuthatha udaka oluningi walithela comrade, after December sekufanele uqale uyomncenga ukuthi ake ngikuwashe lo daka ebengikufake lona. Mhlawumbe angavuma akasekhusethi ukuthela. Msumthela ngodaka ucomrade myeke. Wena nabantu abafuna ukusaphotha umuntu othize abasho ukuthi hhayi, nansi track record yalo muntu, nansi izinto esimfunela zona, ngoba nako okufuna ukwenziwa, and ngoba uke wenza lokhu nalokuya, sibona ukuthi lokhu okufuna ukwenziwa angakwenza. Basenze njalo ngeke sixabane. I-eye of the needle Funeka sisebenzise. Ningathi nje nifuna umuntu ngoba nimthande. Funeka nimthande ngoba kunezizathu. Kunemsebenzi. So comrades, ngiyayibonga i-discipline yenu. Yashisilanga kodwa you remain disciplined. Ama cadres ombutho ka OR enze njalo. Ngoba economic radical economic transformation ayizubalula ma comrades. Kufuneka sikwazi lokuthi ayizubalula. Izolwiswa. Izolwiswa. Abantu uhulumeni mayise implementa kuzosuka enkulu impile. Kufanele ukuthi thina siyi-ANC sibe khona. Si-support, si-protect. Kungabi thina esibaleka kuqala sithi hayi. Ubenzani ukomrade? Nansi amaphepha esemhlasela, he-e. Fanele sihlangane sithi siyakhona. Siyayifuna. Wenza lento esifunayo. Wenza lento esimthume yona. Angazitholi uminista eseyedwa lapha. Enza lento esimthume yona. So comrades, we must all know our rights and exercise them. But we must also know our responsibilities and exercise them. Says one, right and responsibility. Uhamba ndawonye. Uma ngahambi ndawonye, ayibikhona order, ayibikhona discipline, ayibikhona unit. So comrades, ngiyajabula. Ngithi forward to a free education for the poor. Forward.
Forward.
Forward to free education.